mahali pa tezi kitu. Mahali hapa julikana. Yeah, the river. Thank you.
Yeah,